nitakubeba mgongoni. Valeta, you're my one and only. Valeta, for your love I go die for. Valeta calling you, baby. You looking amazing. Umbo lako kama tausi lovely. Kwako ntulie. Tukitekerenya mwendo mtaratibu. Cheza kidogo. Shike kunchike. Picha si.